pushed them to the ground yesterday. His hands were full of roses and his head a crimson smile. That day he stood hanging from a tree.
Hayi suka yikho loo nto leyo kunzima nothenga into apho sizawusela utywala phinde vele buphele ngokungomso ndizawuthini ubanundizisela utywala kokoko. Hayi manizola hayi iyandidika le nto yakho kuba mandi nje for ubusuku ngomso nepabhalazi uphinde uza notywala kunzima nothengela nento apha endlini eswekile kusasa. Hayi zola
unamahlala sabi siyeka yonke nezixabane sabo.
Hayi funeka lo ndiyenzayo because kokoko wenzelo zo. Heyi nina kutheni ndingabulisi nje andinoba bandihlele nomntu apha banifundisa njeni esikolweni.
Phela konto yaziyo leyo mamtsha kusela nothukisa qha.
Hayi suka ndingunyoko noba ndenze ntoni nayo ngxaki yakho.
Hayi suka ma.
Ngabina waruzo ba right uzozo va.
Okay, ngo asika ngoda ngicengele uzozo hlamusalela.
Okay, bye bye.
Zozo nonana kholezani kudala lesokupha lizoba leni nasesikolweni. Yiwa umameli kunzima ne 2 rand le. Soloko imali uyasela soze umbone thengu. Sesazabona aliniki imali kodwa xa sewuzobona sela phaya emini xa nibuya esikolweni.
Thina siphathine namhlanje.
Umameni kaloko kaliniki imali.
Thina sifana nabanye abantwana siphathi soloko sitya esikolweni.
Senibana wani nina abantwana basekhaya kuzoba rayi sizophumelela qha ninafuna ezandini ikhaphi zobaleki.
Hey mama ebenziyala tikhumbulu mama
Alright, Blueniko Productions.
Sending back on.
See ya.
Wave call.
Pick it up again. School as we two seasons one. The way we never call, God bring a car back us.
pull out without the timer. Hinge ya bulems.
You are to nina waru, sister wami yako.
Kuteni ukuzoza.
Tata sisusu.
You are Isaac, eni mtisa nukakayo man.
Make us try. Some will call an appendage.
No man gets into his giant school in the suit.
I have a gas while I'm doing work.
And it's over right, man.
I'm going to go to the house.
Love should never ever be far away. Come and give me your love that you're hiding.
I know it's hard to say goodbye. I don't mean to cry. You've really been so good to me. That's the reason why.
I'm not sure. my psychology. Okay, Masien, guys.
Let's go.
Well, I say it to him.
She knows deep inside I did my part.
I thought the heavens were testing me. She don't give a damn, I'm no good to her. I've never appeared on her magazines. She told me so, she don't love me no more. Lord of the heavens, creator of earth, set my eyes far from her face. To heaven go back, you weren't meant for me. You broke my heart, made my life a misery. The day you said that we could be